Kuya.
Violence, violence, violence. I don't.
Ah! 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 Ah!
Ah!
Gonga tu saa 11 tumelala afu unasema unakodisha vyombo kwani msibani hapa? Chelangwe ni vipi unakodisha vyombo vinakodishwaga kwani? Hebu jikate bana. Ah, choko wewe.